Gue coba dari gigi sana senyum. But happy bike. Happy bike. Drive.
Thank you. Niunga kuwa na mimi haijakuwa rahisi kufika mahali hapa siku ya leo. Nionyeshe.
Yeah.